Kua tahuri te wāhi ki roto o Tāmaki Makaurau. I tōna tikanga e tū ai te kauhau a Lauren Southern Raua ko Stefan Molyneux ki reira a te pōnei. Ki te whakakore i taua kauhau, ko tahi haora noiho i muri mai te putunga o te ingoa o te wāhi rā ki te marea. Ko te Powerstation te wāhi e kōrero hia nei, engari haitā te tangata nōna taua whare. Ko tahuri ia ki te whakakore i te hui a te pōnei, he māharahara nōna kei raruraru ōna kiritata i te whakahārangitanga. Ka hua ake. Iwa te kauma iwa tāra te utu haka hakarawa mo te haere ki te whakarongo ki te kauhau a te tokoruara. Ā, katoa katoa ngā tīkiti i hokona. E rongo nui ana a Lauren Southern, rawa ko Stefan Molyneux mo te whakahāwea i te mana wāhinetanga, te manenetanga, te whakapono ihirama me ngā mōtika iwi taketake. I rāhui te kaunihera o Tāmaki i te tokoruara i o rātou whare i te tīmatanga o tēnei marama.